Hello, loyalty na ba ofie o loyalty na ba ofie. Asema bi bi sa ye ho ne se, se ye wo akwala. Wan e na akwala no ye ne papa. Wan ne ba che se akwala no ye ne papa. Wan ne ba che se akwala ne papa ni. Ana se obopa ni. Na court no, akwan ahodo ben na court ne wa. Yetumi ne hwe mu se o sa akwala we ne papa ni. Ana sa akwala we ne papa ni. Enim sane maame de echinie bi a ne ho ne ngom o papa ne ya na echinie aba ho nti e den na mra ne ka fa se akwala wi ne papa ene hwan e to de bi a wo na ware bi egu e bi a sin an o wi no ame na wo o wo ye na ye hwan dia ana se nsam mienu miensa bi esi nti ne bi sa akwala wi ne papa ne hwan court no e se fe ben ne dam hwan ne fe na papa ne de ne bi tun di ehun se we ne papa na sa we ne ye Ɛno na yebesua ho asɛm nti bisa wo hia wa twɛn na yɛsua adeɛ. Nea ɛdi kan ne sɛ yɛ mmerɛ no a ɛfa nkwadaa ho Children's Act no sɛ akwadaa biara yɛwo na ɛyɛ sɛ ne maame ne ne papa din wɔ ne birth certificate wɔyɛ na wɔda nkrataa no ɛsɛ ne maame ne ne papa din wɔ so unless sɛ ne maame no ntumi ankyerɛ sɛ ɔpapa nie. Sɛ ne maame tumi kyerɛ sɛ ne papa din a ɛyɛ sɛ ne maame ne papa din nyinaa wɔ na woda nkrataa no so. Obiara ne mu a obetumi asi saa akwanya yɛ kwan woyɛ saa a wato Ghana mmra. Yɛpane so wei ye. Nti sɛ maame ne nim paa sɛ wei ne papa deɛ ne din kyerɛ sɛ wei ne papa wei ne maame. Ne kyerɛ sɛ ahyɛseɛ no ara deɛ ne maame no bɛka sɛ wei ne yɛ papa no ɛno na mmra no bɛgye atom sɛ wei ɛne ɔpapa yɛn mma no aka sɛ yɛwɔ akwadaa wɔ aware ase na sɛ aware no ngu yi a yɛhu ne sɛ anaa yɛbu ne sɛ akwadaa no yɛ okun na ɔne no wɔ aware ase ne deɛ hyɛ ne so sɛ ɔbaa bi ne bɛma bi aware na sɛ ɔmo aware no ngu yi a yɛhu ne sɛ akwadaa bi a ɛbɛfiri maame no mu aba biara ɛyɛ saa ekun na ɔne wɔ aware no mu no ɔne no na ɛwɔ saa aba no yɛka sɛ aware nso agu a na ngu yi ahyɛ no so sɛ awareguo yɛwɔ mmerɛ a yɛde fa so gu aware ho medinka ayɛ saa nhyehyɛ ne nyinaa nti kosua sɛ wo ne ɔbaa bi wɔ hɔ na sɛ wo ne ngu aware a sɛ kɔɔs a mpogu no sɛ efie o kɔ ne kɔgu ne prɛko ɛnyɛ saa mmerɛ ne bu ne sɛ ɛbɛ biara a ɛbɛfiri ɔbaa no mu aba no ae ɛyɛ wo bɛrima no a ne waware ase no ɛyɛ owó dia mmaa no kesi sɛ sɛ aware no koraa gu a efi that day one a aware no gu yɛ ɛkɔpem day 300 a aware no gu yɛ sɛ akwadaa biara firi maame no mu ba a mmaa no ebu ne sɛ ɛyɛ bɛrima no a ɔno gya aware nansen yi ara na ɔno ne ba egu aware no ɛyɛ ɛnɛ ɛyɛ 24th of June 2024. Efiri na kɔpem 300 days maximum 300 days no akwadaa bi bɛfrɛ maame no mu aba bia yɛbu ne sɛ bɛrima no ɔno ne gyaa awareɛ last one ɔno ɛba na efiri awareɛ no mu aba mmaa no kasa yɛbu ne sɛ borɔfo yɛkasa yɛ presumption sɛ maame no kasa ɛnyɛ wo deɛ a wotiri nkwa na kyerɛ sɛ maame no deɛ no yɛ number one na sɛ maame no mpo ntumi anka yɛbu ne sɛ wo a ɔne ne gyaa awareɛ nansen ara no wo na ɛyɛ ne ba na mmom nsi hɔ a ɛsi hɔ a na anka ɛbɛyɛ asɛm nsi hɔ a obi tumi de krataa kɔ kɔɔt sɛ kɔɔt yi ne srɛ mo a mo me mɔbɔ na mo nhwɛ na mo menyɛ paternity test na yɛn kɔnfɛm sɛ ɛba no yɛ me dea anaa yɛ me dea anaa yɛ onipa foforɔ dea anaasɛ yɛ hwan dea mmerɛ bɛn na wobɛtumi de saa application yɛ akɔ kɔɔt ɛnwa ne sɛ ansa na ɛbɛwɔ akwadaa no koraa wotumi de krataa akɔ kɔɔt sɛ mpatwa mpɛ sɛ yɛ DNA. Number two nea ɛde tɔ so mmienu ne sɛ akwadaa no yɛawo no a ɔndi 18 years so wotumi ne kɔ ɛwɔ kasa mpatwa mo nyɛ DNA ma me na mmom sɛ akwadaa no di 18 years koraa wotumi kɔ na mmom ɛno wo kɔ akɔ srɛ kɔɔt sɛ mo me kwan because akwadaa no anyi wɔdi 18 years mesrɛ kɔɔt sɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi a mehu nti mama me kwan na mefa application mbra borɔfo ne kasa you come and seek leave of the court ebi nso sɛ akwadaa bi papa anaa ne maame wu 3 years within 3 years, no. And now after 3 years, any mammy you know. What to me, Eddie Cratta, I could say a pessy a crochet. Say a mukran, you into a you too. Say a never pan and you may be a bay, I find your test news, I'll lay up a penny, and that's all mammy. And no swore. Now, why no mind between this application, you have a court saying a DNA test and as a paternity testing. Say, oh, yeah, Colana, which with your cop. One's a Colana, which with your cop. Oh, yeah, papa and mammy, which with your cop. Oh, yeah. Social welfare officer and as a probation officer, which would declare to have said, I call a young man, dear, and you said, I find a man and a man. So, who ye interested person who they have never found your bush, a penny be more headed shape of a bush and mother with the idea. Put me for court, my court, and say, Eddie, and it is a man ye. You'll be so amazed me, I felt, say, we a guardian. Yet a guardian, I move a brain, I yet say, guardian, it's your say. Obi or sharp alarm, say your uncle and Nettie. One hundred and so now I'll turn the school fees. Would to make a quiet test my young say, oh, court, Miss Ryan, dear Nettie's name was my mini Benny and I'll pay the bunny. It's me come confer, Miss Mammy with Benny, and answer papa will be. Aye, shouldn't so. Shall I say, and your mamma quan any dear, and your papa quan any dear Nettie say, eh? It's me mamma so test me who say, where the mammy, money ye. Aye, shouldn't so. Say, one quiet son, you may yet canning in a man say. So, for 2 o'clock, dear, you wouldn't say. A old back is not for 2 million. So, when 1 month ye be, I just say, oh, a colleen and 1 month ye ye. A man say, you wouldn't say. Or your back is now yet 1 month ye. Say, I do within 2 at 2. Now, what I'm crying, and so now I have a punch, I'm money, wouldn't say, however, papa. So once we do not want him public acknowledgement, we do not want because oh, me Benny, me Benny Loyatina. I won't hear dear, and it is be a name, so quiet, dear, fine, I'll quiet, yeah. So we do not want him a bonny dancer, me Benny, and running bunny say, or your bumper. Aye, now you can say, running in your DNA test. Found bra, nay, no DNA test, and answer Branway DNA test, and I say, yeah, that's one prince, no one, yeah, and also a man only say. So one of our one bunny to court me to meet in answer, Cassie, ah, wait, dear, your bar, and your bank, I'll be now on my air testing. It's a shaman so. A young uncle for Mrs. Nahuana, bet you are DNA. I walk court now, catch your court sample and in your ban. And I'll better will check a sample away of my ban. Walk and I walk on that court into one of them bet you as DNA. Aye, and so your social welfare officer, so ya plan papa, and anima me a bunny dio, say ye the bush your penny and answer, my interested party or chess officer almost say, a plan on my bunny. When I do was a mock what dime court into una with you. Baby movies, I said, Mammy, there's something to me to say, Men I ever, Mammy, what check his shay, Nesse, a bass say ye me bape, and also, me while queen and be said, Magic can if you want. And no dear, courts a cow or bow up a lane, who to me the damn courts and say, I, mammy, won't you make a mammy? And I say, a carry a bow up a lane holding that and the yatum soon to won't you me. Shall also say, and son of courts the way I say, I should win in arm. Why, I didn't care a bow dean. And I say, a money wouldn't say when I have a panel, a man shall say, as old to me sharp a lane, for Pim says, I testy, I know, ever back a year, me will say, a yoba. And I said, no, but because, and son, I said, you baby is our test, and so I know you're going to be bidding. Now, walk in your wounds or your waffle, and test all my winner or the trailer lady. Name of CAVA, that's a well, now cast away the yammy bar, which will do some dying quartz to court. Obey, and I'm a mere neighbor shame. Now I'm a book cup into my main shed, mean cheer me come, mammy, quartz between your son, near cheer. Meaning, so all questions, baby, my main questions. I answer more. Until see a bitch shape you, show who sweet me that say. Bye. Mm-hmm.